mu minsi iheze ibere ryarayaze ku bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Uno munsi twashaka kumenya ibimaze gushikwako mu ntumbero yo kunagura iyo migenderanire, nimba hari akagihaze koko gutegekanya umuti uwuhe kugira imigenderanire isubire kuba myiza nka mbere hagati y'u Rwanda n'u Burundi.
Icyo twavuga ni uko ukunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda bigeze ku rugezo rushimishije. Hariho ibitari bike bimaze gukorwa ku nzego zitandukanye, duhereye ku mibonano yagiye iraba, uhereye ku rwego rw'umushikiranganji ajeje umugenderanire y'u Burundi mu bakungu, aho agiye kubona na mugenzi we w'u Rwanda, hanyuma yasa n'uciye akagozi hagati y'ibihugu byacu bibiri. Inyuma yaho harabaye iyindi migenderanire ku nzego zitandukanye, inzego z'abahinga b'impunzi mu ntwaro, abahinga mu by'iperereza, abahinga mu byo kwivuna abansi n'ibindi, ndetse n'ababuramatari bari ku mbibe ibyo bihugu bihana bagiye babonana. Kandi murazi yuko no ku rwego rwo hejuru cyane hagiye habaho intumwa zidasanzwe. Nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu harimo idasanzwe yarungikiye mugenzi we w'u Rwanda, kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hariho intumwa idasanzwe yarungikiye nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ko kandi icyo twabwira abatwumvise ni uko hari ishyaka ku mpande zombi. Murazi yuko uyu Burundi nta rubanza ruhanitse rushobora kugira ngo u Rwanda ntirurungike intumwa, ahantu haca ntanga akarorero ko guhimbaza imyaka 60 u Burundi bumaze bwikukiye. Murazi ko u Rwanda rwarungitse intumwa, ndetse hawe hari n'isabukuru y'ibyerekeye bya mukerarugendo. U Rwanda rwonyine rwarungitse intumwa zijya kuruserukira, kandi n'u Burundi nabwo nyine rugenda rurungika intumwa y'u Rwanda rugize imanza. Urumva yuko ku nzego zose no ku mpande zombi hariho ishaka yuko imigenderanire itereje imbere. Murakoze.
Kugira ngo yuguruke neza ijana ku ijana, hari ikintu Burundi, leta y'u Burundi yasabye. U Burundi bwasabye ko abantu batembagaje leta muri 2015 bashyikirizwa ubutungane bw'u Burundi. Ibyo bitabaye, ibyo byose abantu bagenda bavuga ngo akayuguru ntibizoba. Abantu ntibabimenye neza uko bimeze. Ibyo kubana ku mipaka, abantu murazi ko bagenda n'amabisi aragenda, mugabo imigenderanire nyayo hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntishoboka. U Rwanda rudatanze bajya abantu batembagaje ubutegetsi muri 2015. U Burundi burashaka cyane yuko imigenderanire igenda neza, cyane cyane ko u Burundi uyu munota aribwo burongoye ishyirahamwe rya EAC. Ukaba bwifuza yuko nk'amwe bo bwateguye inama y'abakuru b'ibihugu biberaga hano mu Burundi, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yoshobora kuza bikaboneka yuko mu by'ukuri abakuru b'ibihugu byose bo muri EAC bashobora kugenda igihugu cy'u Burundi. Ubwabo tubandanya tuvuga cya kindi yuko n'ubundi gitegerezwa kuva mu nzira. Murakoze.